Once captivated by the tantalizing aroma, people simply can't help acting on it. So, when a man you've never met before gives you chicken, that's KFC. The KFC Mega Bucket. 10 pieces of chicken, 4 regular fries, all for just $9.99.
Umbiko wokufika kwentoko zenkulu nanzo enkanyezi enhle naso
sonke mama
yalandelwa izinsizwa zivele zweni lonke
baba baba wami
abuza ithuza ngesho lakho Inkosi yamakhosi, khona sizophumelela.